2022 barashobora kubona ikintu kinini cha AMI PRO. Kinini. Cha AMI PRO nka AMI PRO. Entertainment yacu ilevre abantu barakora ariko ntituragera kuri gwa rwego nk'abandi usanga amakampu nabashigikira cyane uti kwereka ubucuti butegezwa kwa amahe imyaka yose umujournaliste arakeneye umuartiste umuririmbyi arakeneye umujournaliste uti kwereka ni magiriranire
ariko uva utangura kumenyesha amakuru nize cyarindi wagiye urahura nazo ukumumenga ziratumye womera nk'udebuhi wacanye zikaguhinga uvuga usuma
icimana yateguriye umuntu uwo ari we wese itegezwa gushika uko
kirikose
uko biri kose umuartiste nawe indirimbo nishobora gushika kure mu gihe adafite media mu gihe adakora na media neza n'abantu benshi cyane batuma umuartiste aba uwo ari n'abantu benshi cyane batuma n'umujournaliste abo ari kuko no gukora ikiganiro udafite abantu bakumviriza ntantuka nta muntu n'umwe yagiyeherwa
Yes, hello akunzi ba Shali TV, safa umeze gute, umeze neza. I'm El Malove, mwari mutadebu kigwanda. Mes good guys, sample sa vrema, mese fresh. So, uno musi rero turi muri cha iganiro cyacu nyine musanze mukunda ndetse mumaze kumenyera neza yuko kiza, gifise 100% original, ndetse akanovera kadasanzwe tuganira ku bintu byinshi cyane bitandukanye. Ni inkebuzo, inkebuzo ni kiganiro, kiganira ku buzima bw'umunyamwuga cyanke, umunyamuziki, umenyesha makuru n'abandi benshi batandukanye ariko kandi tukaraba neza, ni gute umuntu ashobora kudevelopa impano yiwe, ese ibintu biduhanze nibihe uno musi rero mutumire mfise ntasanzwe no mutumire witeka ndetse umutumire asanzwe akunzwe cyane nga muri Plus 257 industry yakabiri gatani ndo ndavuga the MC AMI PRO big man ndamwita big brother kuko nsanzwe ndamwubaka kandi asanzwe manura cyane gose mu bintu byinshi bitandukanye ka tumuyikaze hama tumumenyeshe sasa rero ibintu byinshi bitandukanye tugiye gukorana nawe uno musi papa karibu cyane
asante
umeze neza
alhamdulillah
ego uraberewe cyane papa
thank you
ngo niyo defusiga ufise
bon Oya, jenda wagusi impunzi meshe agahuzu keza ama nkambara iyo uri umuntu agaragara cyane imbere y'abantu utegereza kwiraba kuva hasi gushika hejuru kugira ngo abantu bakuraba ntibazo gutora amakanenge
si asanzwe akora byinshi bitandukanye n'umenyesha makuru akongera akaba no mu MC umwe duteramisha mu gitaramo tushabona muri imwe tushabona umuntu bashaka kutwereka twanezerwa nawe akura impuzu kenshi kuri sho kugira ngo tugiyeho n'ijwi rikagenda ariko akabandanya akora papa impano yawe yo kumenyesha makuru neza na neza yatanguye kumenyekana ryahari MC AMI PRO yatanguye kumenyesha makuru
Bon yatanguye kera yatanguye nkikiri ku ntebe y'ishure muri secondaire nkiciga ku ishure rimwe rya hano mu gisagara cha Bujumbura natanguye ndi umuslameur ariko enden uko iminsi yagira agenda ndava muri islam ngenda ku maradio abantu bambwira ati urashobora kuva muri islam ukaja mu kumenyesha makuru biratangura bukebwe nkaza ndatumirwa mu biganiro umunsi umwe uwo twakorana wakora ico kiganiro aja kuba Dubai aja gukora akazi ka minsi yose Dubai agiye Dubai nshasigara ni ikiganiro urugendo rwa ruratanguye gushika ino saha aho ngeze ndashima Imana
nyine yaho tusanze tukumenyere cyane hari handi ahantu hatanguye tugize tumenye
oya natangiye kuri radio tele renaissance nyine natangiye gukora menshi barabizi abartiste benshi barabizi twarakorana mu nyuma ndava kuri radio tele renaissance vive ni ngora nzara zahabaye cyo ndaza kuri budget FM cyitwa radio 10 Radio 10 turahava turahindura izina twitwa Buja FM no ndacare muri Buja FM ndashima Imana
MC AMI PRO ni umuntu umwe mu bamenyesha makuru je nafana kuva kera ntaratangura umugabo nanje naramufana kenshi cyane na cyane cyane cyahiganiye cyo mwijoro cha vendese ndibaza murakizi mwese hageze ko tuganira rete kumviriza rero what about industry atuje neza naramukunda sana ndetse benshi barakundijwe ryawe benshi bari bazati ati AMI PRO no wundi muntu atandukanye nuko turiko turamu ariko umuntu amaze kubona ugiye ni AMI PRO narinzi baratangara cyane ariko AMI PRO mu kibano umaze kugufatisha izina fresh umaze gufatisha izina fresh wamenye gute kubana n'ubustare ufise uno muze ko benshi barabananira kujera ubustare bwabo
bon ndu muntu wa mbere yashoye kuje haneza kuko uko nari mbayeho niko nagumye meze AMI PRO en tout cas ndu muntu iyo nambonye gusijya mbere kumuntu taravuga nashobora kwibaza peut-être yuko nshobora kuba nishima cyangwa nshobora kuba ngara ariko ku muntu tumaze kwicarana tukaganira aca abona yuko ndi umuntu ari simple ndi umuntu ari humble ndi umuntu ari cool ndumuntu akandira n'umuntu wari wese kandi ahanuza umuntu wari wese bon jewe iyo nsohotse mu radio sinkunda no kwiha yuko ndumuntu azwi cyane mbaho ubuzima nsanzwe mbayeho nimba nkeneye kujya ikigori mu ibarabara ndagifungura bisanzwe sinoca nicwa n'inzara ngo kubera ngo ndumu star canke iki jewe ndumuntu asanzwe uko bimeze kose kuko shitse peut-être no ku mwana wanje ivyo mu papa akora ku mwana ndabikora sindaba ngo nsizinire canke riri
ego na cyane cyane papa AMI PRO reka uno musi turi mu kiganiro cyitwa inkebuzo inkebuzo ngo tuzi ko inkebuzo ni ikintu gikebura umuntu akava muri ibi yarimo cyangwa akajya mu bindi hariho benshi bakora bakoresheje impano zabo bamaze kuronka success bikabira bishevaye n'ingene bananirwa kujera impano yabo ni gute uhanura umuntu akadukurikirana sanza afise impano iyo kuririmba yo kumenyesha makuru cyangwa yindi yose ari yose itandukanye amaze kubona ko atanguye gufatisha izina
bwo yukuru umuntu imbere yuko uba ico uri urumuntu umeze cyo kimwe n'undi muntu wese hame cha kabiri izina uragyubaka nivyo ariko izina ntijyama imyaka yose haragerege iryo zina rihera hakaza abandi menya renge na wifata kugira ngo ejo niyo iryo zina ryahera uzoshobore kubana neza n'abantu nta muntu n'umwe ashobora kubaho neza kuri ino si ya rurema adafise abantu menya kubana neza n'abantu ibisigaye bizogenda neza
ya kabiri gatanindwi baravuga neza yuko bafise izina ariko ntibafise ikibabeshaho mu gihe rirya zina ryabo ahandi hantu hanze usanga umuntu avuze izina nk'iryo bafise ngaha abafise byinshi bibabeshejeho bamwe bakavuga ati petetire ni six bakoresha nabi abana bakavuga ati ngaha iwacu nta kintu woronka nubwo bufise izina ringana gute kuri AMI PRO kivuga kwiki
entertainment yacu ilevre abantu barakora ariko ntituragera kuri gwagwego kwa gwego nk'abandi usanga amakampu nabashigikira cyane usanga umuartiste abayeho ubuzima bwiza cyane ko ndavuga si ukuvuga ko abarundi babayeho nabi abartiste benshi babayeho neza ariko ntitubayeho bwa buzima umuziki wari utegerezwa kutubeshaho gusa icyo navuga ni uko ni buke buke aho tugeze uno munsi iyo twari ejo niza neza ko ejo tuzaba turi heza gusumba ariko muri utwo duke turonka udukoresheje neza urashobora kubaho neza urashobora kubaho ubuzima wifuza
ego AMI reka nsubire imyaka gatoyi hagi umuntu wese muri challenge ziwa cyangwa mu buzima harimo challenge na challenge mbi ariko uva utangura kumenyesha amakuru nize challenge wagiye urahura nazo ukumumenga ziratumye womera nk'udebuke wacya zikaguhinga uvuga usumba
nta challenge nimwe ndahura nayo ishobora gutuma ndebukigwa kubera ndazi gituma ndi ngaha ndazi gituma nkuru no mwuga ndazi yuko narahaye naramaze ku kwinforma servo yanje n'umubiri wanje wose yuko muri kano kazi ndimwe ntegereza guhura n'intambamye izo ntambamye rero kubera namaze kwinforma servo yuko nshobora guhura nazo umwanya n'umwanya menye ingene ndazi mbana nazo yaba byiza canke bibi menye ingene ndabimanaginga kuko ntahura neza yuko iyo ufite umutima ukomeye urashobora gushaka ikintu cyose wifuza gushaka ko je ndumwe mu bantu bafite umutima ukomeye kandi umwe mu bantu bafite umutima wo gutahura situation yose mba ndimo yaba nziza canke mbi hama nkamenya ingene ndayifatamwo ndashima Imana
ikintu cyakubaye kose ndi bugikora ko cyane kuko ntigikenewe cyane mbona n'umwanya ko cyararenganye ariko igihe cyashika benshi baravuze ati AMI PRO biba bimwiciye izina biba bitumye yamadira akunda kuronka aza guhagarara bivanye n'ikintu cyasirikiye hafi uburundi buzima ariko kuri AMI PRO kiya kintu kimaze kuba wagize umutima ukomeye cyane bose barabuze inyishu cyangwa ikintu woshikiriza kuri media ngo uyisigure cyangwa ugire ibyo uvyikoze sivyo uno munsi inyuma ya kiya kintu kuba hariho changement yabaye kuri kariere ya AMI PRO cyangwa ibintu bimeze kwa kundi nyene ko mudabitide tuzomubona mu bitaramo byacyo
nakubwiye sinkunda guha ikibanza ibintu bitahesha agaciro igihugu canje canke bitatuma umurundi cyangwa umuntu akora ibikorwa mvabwiye ngatera imbere jema agaciro ibintu byiza biza biha agaciro igihugu canje canke barutse kuko target yanje ni kubona umunsi umwe ibendera ry'igihugu risamirana kubera izina ryanje biciye ku mpano Imana yampaye bon icyo navuga ni uko jewe deal somuntu azima deal ni Imana izima kandi imbere yuko mvuka Imana izigituma navutse zigituma naje kuri nosi niyo nyene izina umunsi nzova kuri nosi ifise ibyo yanteguriye ntegereza kubishikako ibyitanteguriye naho mbona yuko si ntiba ari gwanje n'ivyundi ariko ico Imana yateguriye umuntu uwo ari we wese itegereza gushika uko
kirikose
uko biri kose ivyo yo camwo byose yaba byiza canke bibi umujyango wose wo buvamo icimana yakwandikiye gitegereza gushika no gusenga imana gusa ibikorwa byo ukabishira amaboko y'imana hamukibuka kubwira imana ati mana kuboko kwa canke kanza chawe chame kigaragara mu byo nkora byose
sante sana pendaga sana maneno yako papa ego tuje neza kuri sije yo muririmbyi n'umumenyesha makuru uno musi AMI PRO kubibona umumenyesha makuru no muririmbyi babanye gute muri rusangi ese hariho kwa guhuza nkuko bisanzwe bizi neza ko turi abantu mbeya cyangwa kivugiye gute no vuga turuzuzanya mugabo akaba ari imvugo nyinshi zitandukanye bavuga neza yuko petetre twebwe abamenyesha makuru ndo tuzingamitsa umuziki ndundi twe dutuma badatembe nta promo ikwiriye tubaha nibindi byinshi bitandukanye kuri AMI PRO akibona gute kino ki
jewe mbona yuko ubucuti hagati y'umuririmbyi n'umujournaliste no ubucuti butegereza kwa imyaka yose utikwere ko ubucuti butegereza kwa imyaka yose umujournaliste arakeneye umuartiste umuririmbyi arakeneye umujournaliste utikwere ko nimagiriranire n'umuntu azovuga makuru hariho umwanya basi wa pose umwanya wa pose urashiramo indirimbo umuartiste nawe indirimbo nishobora gushika kure mu gihe adafite media mu gihe adakorana na media neza rero n'abantu nimagiriranire bose bategereza gukorana n'umufan ujya yumviriza indirimbo nawe nyine afite uruhara rukomeye cyane kuko atumvirije indirimbo n'umuartiste hari ibintu adashobora kunguka ndetse n'abantu benshi cyane batuma umuartiste aba uwo ari nabantu benshi cyane batuma n'umujournaliste abo ari kuko no gukora ikiganiro udafite abantu bakumviriza ntatuka nta muntu n'umwe yagiyehego ibaze no munsi upost ibiganiro ukora ama video ntihagire umuntu n'umwe abyumviriza sinabaze yo kugira ingufu canke ingoga zo kubandanya ukora ivyo uburi ukora ko no munsi rero no vuga ni magiriranire nico gituma je ku ruhande rwanje mpora saba n'Imana nihagire umu artiste tuzoshavuranira no twoshavuranira ejo canke hijya ejo duhuye sino kwifuza ko ishavura ibandanye no kwifuza yako bihera kugira ngo dushobore kubana neza kuko twese turakenera niko bimeze kose
ku muziki ese hari aho twe twa duhuriye navyo kugira ngo muziki w'Uburundi ntuburi kurashika kuri ya ntambwe dushaka nko bavuga ati nitwe dutuma tutabihereza pawa ngo tubiduge
nibaze yuko aba journalist barakora kandi cyane ibikorwa biragaragara gusa ico novuga kibuze mu muziki w'Uburundi arabuze ikintu bita communication kwicara kuyaga tukayagira hamwe ikibazo canke ingorane yo bihari kugira ngo ikintu nigishike ku ntambwe tuba twifuza yuko gishika ku communication ni ikintu gikomeye cyane harakeneye ko twicarana yaba aba producteur haba aba director aba investisa muri no muziki aba promoters abategura amashow abaririmbyi twese hamwe twicaye turashobora gukora ikintu co tuma dushika kure cyane kuko baravuga bati umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba ubugirigiri bugira babiri mu gifaransa bakavuga ngo union fait la force nibintu byose bishobora gutuma entertainment yacu itera imbere mu gihe twicaye tukaganira umunsi agashikira ikibazo ciwe turashobora gushika kure
dukunze kwivuga sana ku media cyanke mu maradio ati habuziki ariko icyo kintu tuvuga iminsi yose ku mbuga ngo rukana bumenye cyanke ku maradio nticyigire gishika ese ugira ngo twicarane sasa rero bicarane umuririndi cyane n'umenyesha makuru cyane n'umproducteur kiyagwe hoba habuziki byose abiyugira ngo icyo kintu gikogwe
habuze wewe habuze je uti kubera iki wowe urashobora kubitegura kandi bikaba je ndashobora kubitegura bikaba n'undi muntu wese ashobora kubitegura bikaba habuze ubitegura habuze ubishiramo ingufu akavuga ati reka ndabikore abishyizemo ingufu ndazi yuko vyogenda neza cyane
AMI akabazo gasa n'akanyuma kugira ngo turangize ikiganiro uno munsi umuntu afise impano sivyo umuntu afise impano ndakivuga cyane kubera ko hari byinshi wanyigishije kandi wamanuye sana urambwira ati bana ifo kuhindura strategy yo gukora fa kugira ukuntu ukuntu kuko nturi kurakora nk'umu professionnel sivyo byagiye biranyigisha ariko uno munsi kugira ngo umuntu a develop impano yiwe ayikoreshe nk'uko bikwiriye ko impano ikora kuri AMI PRO ibyo babisaba iki nikihe kintu uyo muhanura
icambere no kumenya gukoresha impano yawe neza abantu bafite impano ngaho mu ibarabara ni benshi ariko si bose baronse amahirwe yo kumenyekana nk'uko umenyekanye cyangwa nk'uko je wenzwe si ukuvuga yuko tubasumba byinshi nabo nyine baronse iyo opportunity bakaza kuri aya maradiyo cyangwa kuri aya TV online bo babeza gusumba twebwe ariko uno munsi ni umwanya Imana yaduhaye kugira ngo natwe tubanze dushayininge n'abo bandi umwanya wabo urahari umuntu wese yamafise umwanya wiwe kimwe no vuga nuko jeho ndakunda kubwira abantu cyane cyane runo guharuka bandumwe mu bajene babayeho kubera impano nkunda kubabwira yuko dutegereza kuraba ejo ntidukora ibintu kubera no munsi social media irikiratera imbere je nkonze ikiganiro example nka kreye ikintu bariko barankubita ejo hari umuntu atakwifuza yuko dukora na interview hari umuntu ushobora kugenda guha interview akabwira ati no jeho hama uca usohora emission turiko turagwana uragitahu ariko mu gihe ikintu cyose ugikoze kiri professionnel ukavuga uti ngiye gukora ikiganiro na naka nkabanza nkamenya kayise kiwe kubukiwe nkaba nabifinda bifise ku rupapuro ngategura neza ikiganiro canje nujya muntu ariko aragukurikirana nujya muntu ariko arakuraba aravuga ati uyu muntu ari professional uyu muntu arazi ibyo arimo urumva ikibi nibibaza abaza ni ibintu biteguye arazi kayise ku muntu agiye kubaza arazi kubukiyo kumbura ica tazi ni kazoza kubera kazoza ku muntu kamenywa ni imana birafasha cyane kandi bigashikana umuntu kure dukoresha imana neza kugira ngo ejo n'igihe gucacu kizokwishime kuba gisugaruka rukoresha impano zabo neza mu kumenyekanisha igihugu no gushikana igihugu cacu catwibarusa ari cyo Burundi igihugu ciza kure
asante sana ami project ndagushimira cyane kumanya wampaye ariko kandi TV yacu yagiye ami pro show iko hapi
asante Jason kwibeshera ngo TV online yari gwanje akanamba ni yari gwanje account ya YouTube yari gwanje ariko televiziyo ni yari gwanje matos nibindi byari byundi je kwari kumufasha gusa and then ndavuga nti ivyo nakoze narabikoze ndanamushimira cyane hari kuko ni indi opportunity ni indi chance yampaye kugira ngo nshobore kugaragara kuri kuma TV online benshi nibari bamenyereye kuri ivyo bintu ndanamushimira cyane hari hose mani muheza gire irahari hari abandi bantu bayikora ko ariko imaze iminsi cyako ni n'amafilm cyane ariko 2022 barashobora kubona ikintu kinini cami pro kinini cami pro nkami pro
donc online is coming
bro ndashobora kubona nayikoramo kubera jewe se contract na Buja FM kandi uko tubanye na Buja FM tubanye neza cyane Buja FM is my family Buja FM ni umuryango wanje nkunda kandi nubaha ariko barashobora kubona ikintu kinini cami pro gishobora kuba kirimo abandi ariko
ari iki wawe
ari cami pro
ari we nyine cyo
bro ndashima Imana aho ndashima Imana cyane yeah
nuko bimeze ariko rero reka ndababwire neza ko natwe tubakunda cyane abantu mwese mwadukurikiranye ndetse nibaze ko mwatahuye byinshi mwamenye ami pro mwamenye ingene yagiragena ndetse nibazo vyasha vyishuye neza yaduha uyu muco utandukanye ndibaze inkebuzo yayitanze ami ndagushimire kumanya amahepa
asante ndabashimire cyane kuba namwe mwihanganye mwasanze mu kiganiro mejeje akazi thank you kuba mwaje kunkoresha ikiganiro nshimira abantu bose bakaba dukurikirana hama mukurangiza no babwira nti ibida hesha iteka icubahiro igihugu cyacu cyatwibarutse ntidukwiye kubiye umwanya ariko ibihesha agaciro igihugu cyacu cyatwibarutse turakwiye kubiye umwanya kandi tukanabishigikira turi hano nk'abarundi turwaruka tubayeho kubera impano zacu izo mpano zacu ntizigaburira jewe ntizigaburira Elma Love gusa hari abantu bari nyuma yacu babayeho kubera canke baryoherwa ami pro change Elma Love aronse 10,000 cyangwa 20,000 kuko muri iyo 10,000 hari umuntu aronka umukate hari umuntu aronka isukari rero unciye intege jewe canke uciye intege Elma Love ubu uciye intege abantu benshi bari nyuma yiyo mudusapotinge mutube hafi dushigikirane Elma Love akosheje canke ami pro akosheje mwandikira umbwira ati ahantu wakosheje wagerageza ugakosora byo barenza gusumba mudushigikire turashobora gushika kure tukashikana n'igihugu cyacu twibarutse kure thank you
asante sana.